umana ami owe emazophela abantu owe enqonya owe emazophela abantu owe
Oh, my Jesus, I promise it.